Sifuna ukufumana i-factors zika 25x squared minus 30x plus 9. Apa sino 25 apa pambi ko x squared akungu 1. Itetu ba asizu yenza ngolu hlobo uqhele uyenza ngalo. Unopinda uthi mhlawumbi apa xa ujungile phaku 30x no 5x squared kukhona no 25x squared kukhona inani ongakwazi ukulikhupha pha ekuthiwa yi common factor elingu 5 kodwa ke awudingi kuyenza lonto into ofuneka uyicinge ntoba u 25x squared no 9 bangalamanani kuthiwa zi perfect squares. Inani apho okukhona inani oliphinda-phinda ngenani elifanayo. Njengoba ku-25 elo nani lizaba ngu-5, ku-9 elo nani lingu-3. Ke ngoku masikhe sicinge uba kungenzeka ntoni xa unikwe into efana nale ndizayibhala apha. Uba unikwa u-AX plus B squared, uye uthini ke ngoku. Kuyafana ke ngoku apha nokuthi uno ax squared, ax plus b, umphinda-phinda ngo ax plus b. Ax xa umphinda-phinda ngo ax, uzawufumana u-a squared x squared. Ax xa umphinda-phinda ngo b, uzawufumana u-abx. Upinde u-b xa umphinda-phinda ngo ax, uzawufumana omnye u-abx. U-abx xa uphinda-phinda u-b ngo b, uzawufumana u-b squared. Ke ngoku xa sawuyibona injena lento izawuba ngu-a squared x squared plus u-abx xa umdibanisa nomnye u-abx uzawunika u-2abx plus u-b squared. Uyabona ke ngoku into oyifumanayo le xa uno ax plus b squared. Masikhe ke ngoku sijonge ukubona kule besiyinikiwe into ekufuneka siyifactorize sifumane ii-factors zayo uba ifana njani nale. Uyabona u-25x squared uyafana nala a squared x squared ngoba ke u-a squared wethu uzawuba ngu-25. Le nto ithetha uba u-a xa u-a squared engu-25 u-b squared uzawuba ngu-9. Uyayibona ke ngoku le nto ibisebenza njani apha. Ke ngoku u-a ke ngoku wethu xa u-a squared engu-25 u-a uzawuba ngu-plus okanye u-minus 5. U-b yena angangu plus okanye u-minus 3. Ke ngoku u-2ab yena simfumana njani? U-2ab kufuneka abe ngu-negative 30 ukuze le nto yethu siyenzayo apha isebenze. U-2ab kufuneka asiniye u-negative 30. Sifuna ukwazi ke ngoku uba kanye kanye ngomphi u-a ngomphi u-b. U-2ab kufuneka asinike u-negative 30. Okanye ungathatha umabini lamanani uwahlule ngo-2 ithi la macala uzawukule equation ithethe uba u-ab funeka abe ngu-negative 15. Ke ngoku le nto xa isixelela uba u-ab funeka abe ngu-negative 15 ithethe uba apha phakathi ko-a no-b elinye lizawuba negative inani elinye lizawuba positive. Siyayazi u-5 xa umphinda-phinda ngu-3 unika u-15. Ke ngoku sifuna ukwazi uba ngomphi ozoba negative. Ngu-a ngu-a na okanye ngu-b. U-a wethu uzawuba ngu-5. U-b wethu abe ngu-negative 3. Sifumana xa sesibaphinda-phinda ke ngoku u-5 umphinda-phinda ngu-negative 3 uza kunika u-negative 15. Ukuba u-a ungu-negative 5 u-b abe ngu-positive 3 xa uphinde ubaphinda-phinda nabo bakunika u-negative 15. Ke ngoku siyenza njani ke ngoku le nto? Ungathatha le engu-a ono u-a ongu-5 okanye u-b ongu-negative 3 xa uthathe yona uzawuba no-5x minus 3 squared. u-A abe ngu-5, u-B abe ngu-negative 3. Okanye, uza uthatha lena u-A angu-negative 5, okanye u-A angu-negative 5, u-B angu-3. Kulena ke ngoku, uzaba no-negative 5x plus 3 squared. Zizo ke ngoku ezi-factors ezinokusebenza ukuze ufumane la 25x squared minus 30x plus 9. Ke ngoku xa sinalena engu-negative 5x plus 3 squared, uzawufumana bani? Uthetha uba uno-negative 1 endizamkhupha apha eceleni, xa ndimkhuphile ngu-5x minus 3 squared. Uyayibona ke ngoku iyafana le nto nokuba no-negative 1 squared umphindaphinde ngu-5x minus 3 squared. U-negative 1 squared ukunika u-1 o-positive. Yile nto ethetha uba la 5x minus 3 squared no-negative 5x plus 3 squared yinto efanayo. Ithetha uba zombini ezi zizo i-factors zale besinikiwe.